Gine kumwesu twadipela bakalambo mchinshi Monse badi umweo nefikole fili kunshinshi Chilumba na machinchi, ichingalesha nichinshi Basking mulubuto kwa tensha lipuna mumfifi